Lasbe ngqala nokuhlangana naye. Kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Ngathi ngaphinde ngihlangane naye. Ngoba wahambe nganika ngani namba. Abe sengimkhumbula. Lasbe ngqala nokuhlangana naye. Kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Kodwa wahambe nganika ngani namba. Abe sengimkhumbula. Lasbe ngqala nokuhlangana naye. Kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Kodwa wahambe nganika ngani namba. Was an early Friday ngiboreke blaza usuku lakhulu empesheni nayo ikhathalela thi namhlanje uline uzobumude ngeke ngimela uthathe ikhadi ngani yami uye edolobheni ungikolele okay ngeze ngibe fresh ngiyobamba i-taxi blaza ngiyithole fast ingadonsise ngihlalile amaseki nje ngibe ngisho phakathi khona ubhuto sebag ile ngane phakathi nendawo efront omunye usise unesi no-trap ngene phakathi ngibabingelele kanti oshayelayo malume ubaba omncane ka-ane athi yamsanama nginakanga mina ngibhekele cherry ngithi ngicela uhlala nawe ibincumo ingabi ne-stress okay mina nawe mntwana shuthi hambisana ney'nkulumo zethu futhi ahambisana aconsi khona indlela eyothandweni ngabe ngitshela umalume nale ngeke singabisanaiyakhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye kwaze kwamnandi ukuhlala naye ngathi ngaphinde ngihlangane naye ngoba wahambe nganika ngani namba abe sengimkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye kwaze kwamnandi ukuhlala naye kodwa wahambe nganika ngani namba abe sengimkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye kwaze kwamnandi ukuhlala naye kodwa wahambe nganika ngani namba.
Conversation good, we get along just fine. That's what my lume, mjelu kutu ya tula futi mshanam. I'm like, Ankela, why you bringing that up? Ufunu kung embarasa, manje glumtone bengangas. Abe salingo mazam la ponyako pose. Then she's like, wow, that's you? You have a really nice voice. And I'm like, thanks. She's like, kantu wanu cat? La pape seng na maso, ni seng fisu kwetla gle teksi gota tono goba kona yen. I'm enjoying this ride, engathi ngangaphela. She's very smart, she talking about future plans all the way. Bengeke ngisame ukuba imina lo nobeshayele. Buka through nas. Mthuka ngomuntu sethu sale endleleni. Imaki, why ucela ukwehla mina ngingakabi ready? Imaki, why ucela ukwehla inamba ngingakayiceli? Imaki, why ucela ngizophinde ngikubonephi?
Cause bengithi mntwana sesiyahambisana. Nenkulumo yethu beyihambisana. Akunconsi khona indlela eyothandweni. Cause bengizothi kumalume nale tekisi ayingihambisana. Ngiyamkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye. Kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Ngathi ngaphinde ngihlangane naye. Ngoba wahambe nganika ngani namba. Abe sengimkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye. Kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Kodwa wahambe nganika ngani namba. Abe sengimkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye. Kwaze kwamnandi ukuhlala naye. Kodwa wahambe nganika ngani namba.